Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Kusase inzima kumshayeli weTruck oneminyaka engu-49 obanjwe izigebengu maqede zamduna iTruck ebeli nombila obalelwa ku-50,000. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibola khona le video. Uma ngokuqala usijoyine leli khasi, wamukelekela igama lami ngusibonga konke wakandwandu Mothanda, ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngizocela ke ungilandele ku-Instagram @zwide_meet. Namanje akakholo umshayeli oneminyaka engu-49 weTruck obanjwe izigebengu ezimbili ebezenza amaphoyisa. Uthi lo mshayeli weTruck lesigebengu besihamba ngohlobo lemonto iVW Polo Sedan ebinama blue light ubezitshela ukuthi zingamaphoyisa. Zibe sezimisa ke uthe emaqede nje ukuma zabe esayidonsa isibhamu. Uthe ngolesine ngomhla ka 14 April zibe sezimpoqa ukuba ashayele abheke nazo eDelmas. Uthe lithe malima iTruck wakhona ukuphuma abaleke. Uthe esinye besigibele naye iTruckini, esinye esimlandela ngemumva ngemonto le abebe hamba ngayo. Okulumela amaphoyisa uCaptain John Seramporo uthe umgilwa okhonile ukuphunyuka wabaleka. Ebanjwa amasela amabili amduna iTruck ebelinombila ubalelwa ku-50,000. Uthe umgilwa ubeshayela ngako emelo elibangise ku-Springs. Ubesemiso hlobo lemonto yepole emhlophe abebezenza amaphoyisa nama-blue light. Babe sebemcela ilayisensi kuthekise njalo eduzama ukudonsa ilayisensi. Babe sebemkhomba ngesibhamba mpoqo ukuba makavule izivalo. Babe sebehamba naye bemtshela ukuthi akabheke ashayele ngako uDelmas. Babeke esebembamba kanjalo enkunzi. Yize noma ekhonile ukuphuma abaleke, bamshayiqa iTruck ebelinombila obalelwa ku-50,000 kanye namafoni. Kodwa ke ngenhlanhla abakhonanga okumdubula. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Ngaso lezi gila mkuba esithe ezaduna iTruck elinombila obalelwa ku-50,000.